Apostle John Eric. Le Grand Wode de Phoebe. Erokamano Nyasacha kuom warruok michiwo maonge chudo.
Barikiwa studio.
Anitume tasewero ae
amor oganda.
Aniwende tasewero ae
amor oganda.
Mapuonjo oganda luo, mapuonjo nagi. To chuo gi mon to benda sewero. Josiasa nyaka dak teche. Okile kama loka duto to nyako bulo mama benda sekodengo. Nyiwa matindo gi yawotwa matimo ala to benda sekowero. Muma to donge wacho ni gombo rach we gombo gire wadu. Joyalo donge puonjo samamba ya we gombo gire ngato. Aya yejo dolo puonjo pile samamba ya we gombo gire ngato. Wach nono miya wero thum cham gi wangi ka puonjo ganda luo. Mago nanses na wero na wero. Donge na puonjo ya wotwa waminyi waluor ya ye. Era chumbi donge na wero kawero dhako maroto miya nyako chogo. Tomuma donge puonja wode nyamumbo na ere bibi yangu. Mana kaka Yesu oero kanisa mare maler. Kar hera kanyo emana yude fweny moro Karahera kanyo emana yude fweny moro lele. Jawar no ero piny kama no chiwo wode achiel mami derma. Luoth no ero piny kama no chiwo wode Yesu achiel kende. Ngamoye kume kikla to bedi gingi mamusiko nyaka chien. Ngamoye kume kikla ngangal to bedi gingi mamusiko nyaka chien. Nijalo mulungo nyingi Yesu Yesu donjo kume moloko ngimane. Nijalo mulungo nyingi jawar jaware donje chunye moloko ngimane. E wach nono goya gimbi e wach nono maka malit. Omiyo na yo godi chunya alungo were baba iye iwara. Omiyo na yo godi chunya kalungo wono simbo iye idonje chunya. Baba ka ukari yengi mana osip na ka ukari yengi mana. Jaler donje chunya mondi resa jaler donje chunya mondi wara. Ruoth no donje ngimana oloko nyinga omiya nyinge manyien. Ruoth no donje ngimana oloka baba omiya nyinge manyien. Omiyo donge chunya mor wono simo donga dendi kama. Omiyo donge chunya ponge gilo wono simo adendi baba.
Yesu
oh Yesu,
Yesu na adendi baba
adendi baba.
Yesu
Yesu,
Yesu na adendi baba
adendi baba.
Yesu
oh Yesu,
Yesu na apako nyingi
apako nyingi mowinya
baya. Yesu
oh Yesu,
Yesu na apako nyingi
apako nyingi no.
Yesu
Yesu wono
Yesu
simo
na atingi malo
atingo nyingi malo.
Yesu
oh Yesu,
Yesu na atingi malo
baba.
Haleluya. Jawaro winjo pako. Ruoth dine onge indiko rachalo nade. Ine Yesu mo araka leo. Kosiepe ok nyal kata konya. Jawar donga dendo nyingi pile. Haleluya.
Sama longo nyingi Yesu na aonge luoro.
Yesu na nito winjo wero. Oh,
mana jalo cha onge luoro
Yesu nani to winjo dendo oh.
Esa maluongo nyinga jabu nyakwar jose
Yesu nani to winjo pako
Tosa maluongo nyingo sana jalo cha onge luoro
Yesu nani to winjo sungo
Okumacho gendo mana baba Jalera nunge banjo sani Jawara choke nduma kawono Uisira kuombo ginyinge Chingja mondo agweyo ginyinge sani Ewoi manjala tingo nyinge malo Ewono simo atingo nyinge malo Uluonga ekindo siepe Oyera ekindimbese Oluonga aweyo chode Oluonga aweyo kongo Oluonga aweyo bayo Turuoto oluonga aweyo gombo magpiny Jacheno leo chamo giwange Satano leo chamo giwange Jakadenga apako sana Ewo nyamumo tadengo ne Yesu Nyakwaro junyu tadengo no sana Eruto luonga owaro ya Eruto luonga ogonyo ya Owete konya pako Yesu Nyimine konya dendo Yesu Nyithiwa konya tinge malo Nyithiwa konya pako nyinge Ero kamano Yesu na baba Ero kamano Yesu na Itimona mwana dhia nepolo Itimona mwana dhia chamengima Itimona bera dhia wero sana Itimona bera dhia wero sana Itimona mwana dhia wero aleluya Itimona bera dhia wero aleluya Mono mane kata tembe oridi Mono mane kete gombo oridi Chwo mane kete tembe oridi Chwo mane kete gombo oridi Kongo mana kwoto oridi Andiwo mana madho oridi Tondawa mana fuongo oridi Nyasore mana koto oridi Egusa mana yuomo oridi Ping mana gado oridi Nyego manono oridi